Sasa kupo kuongoza Marina nimekuta hapa Kibira. Naam.
Na Kibira unasema watu sasa hivi wanakuchukuliaje?
All right, so we will be right back.